Indaba ezintsha esiphathelwa yiSunday World zithi ifamily kaZahara ivule icala lokuba kuphandwe ukusweleka kwalemvumi. Molweni ngamgobhozi londa namkela ku channel yam. ISunday World ithi ke ubrother walemvumi uJunior Mkhuthukana nguye oye emapoliseni oyovula icala ukwenzela ukuba kuphandwe ukusweleka kukaZahara ngenxa yokuba besola ukuba kukhona isandla semfene ekuswelekeni kwakhe. Kuthiwa uJunior wayovula elicala ngalamini uZahara wasweleka ngayo. Kuthiwa ufike wachaza emapoliseni ukuba uZahara wakhala ngesisu esibuhlungu waze wasiwa esibhedlele apho waye waswelekela khona. Kuthiwa ke ifamily kaZahara ayivumi okanye ayikholelwa le nto yaba uZahara ebenengxaki yesibindi, kwaye nolwimi olithi uZahara ebechuchula iswekile mama wakhe ke nayo neswekile abalikholelwa. Ukuvula kweli tyala ke kuthetha ukuba kufuneka kwenziwe uphando ngokusweleka kukaZahara ukuze kuqinisekiswe uba kanye kanye ubulewe yintoni. ISunday World ikwathe ifamily kaZahara isola ukuba uZahara wafakelwa ityhefu zintshaba zakhe. Ezintsolo ke kuthiwa zenziwa zii-preliminary autopsy reports ezingathethi ntwinye malunga nonobangela wokusweleka kukaZahara. Enye i-autopsy kuthiwa ithi uZahara ubulawe zimeko ezidaliweyo, natural causes. Enye ithi unobangela wokusweleka kukaZahara kusephantsi kophando okanye kulusaphandwa. Kuthiwa ke amapolisa angqinisisile ukuba ngokwenene likhona ityala elivuliweyo kwenzela uba kuphandwe ukusweleka kukaZahara, kodwa ke yona imanager kaZahara uOya Madyosiba kunye nosomlomo wefamily kaZahara uNkosi Mkhuthukana bathi bona akho nto bayaziyo ngecase evuliweyo. Khanikhe nitsho ke ninakuba nicinga ntoni ngayo yonke le nto, ngoba kaloku uninzi labantu kwi-social media kakade belisithi hayi uZahara ikhona into eyenziweyo kuyo, lukhona unyawo lemfene kule nto osweleka kwakhe. Mamgobhozi, uyandibona kwividiyo elandelayo. Bye.